ukhaya elihlo kwamthethwa umuntu othanda kakhulu ukuhlabelela. Angazi noma uyakwazi ni ukuhlabelela kodwa yena uyakuthanda khona ukuhlabelela and futhi khona engikwenza. Ngiyajabuke noma ngingamthandi umzalwane ukuthi yena Monday to Sunday noma Monday to Friday ucabanga nje into yobuyona lento le yokuba ne choir ifuna nje sengathi ningabambisana.
Yes, yeah.
Kodwa okukhulu kunakho konke babukeli lapha emakhaya ilento esho sibumkhwanazi ukuthi subscribe lapho nipresse lelo button lelo ngoba ekugcineni lawo ma views nama likes nama comments iyona ezokwenza ini iAmambo production iye phambili. Besondelani kubafowethu laba beAmambo production benitshengisa ukuthi siyaphi kahle kahle mawufuna ufuna u1 no 2 ucophoza le button
yeah
kuphelele lapho. Ngiyabonga kakhulu babukeli.